ongeye kuba ikaze muri aya makuru. Sylvestre Ntibantunganye wahoze ari perezida w'u Burundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania hateganijwe tariki ya 28 uku kwezi. Umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba usanzwe ukurikirana amatora mu bihugu bitandatu biwugize. Pierre Claver Niyonkuru nibyo atubwira.
Umugwi w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana. Uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uku kwezi kw'icumi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi niwe yagenywe n'umuryango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi. We n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi intwari ibereye agateka kazi na muntu hamwe n'uko atawukumiriwe canke ngo ategekwe ico azotora. Sylvestre Ntibantunganya yatwaye u Burundi kuva mu mwaka w'1994 gushika muri 1996. Kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko nawe nyene asanzwe ari umurundi yarusha muri Tanzania. Ibiro bijeje kumenyesha makuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi. Perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokurutiziganya kandi ataho uhengamiye. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye Perezida Sylvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire ico ashikirije. Yatwitavye ariko yirinda kugira vyinshi avuga kuko umugwi arongoye utaratangura neza amabanga. Ico bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimwo. Yemeye kuzotubwira vyinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga kundwiza. Bitekanijwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar naho nyene hazobera amatora ya perezida. Zanzibar ni zinga rishamikiye kuri Tanzania. Uwo mugwi ugezwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC inama nshingamateka y'uwo muryango ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu. Gusa nta mutanzania n'umwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abisigura. Umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye Perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari ikimenyetso ko intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu kare. Kuri we amatora yo mu gihugu cha Tanzania niyagenda neza kazobara kunguko ku muryango wose. Yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanye mu karere umuryango wose wa EAC ushikigwa n'ingaruka mbi. Ni mu gihe imvururu za politike zadutse mu Burundi kimwe mu bihugu vya EAC mu mwaka w'2015 zagize ingaruka mu karere kose. Kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi, abarenga 300,000 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye vya EAC uhereye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya no muri Congo igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango. EAC isanzwe irunga ikimigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo muryango. Yamara mu matora heruka mu Burundi umugwi wa EAC ni waronse amahigwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza cy'umugera wa corona. Muri Tanzania Perezida John Pombe Magufuli aserukira umugambi CCM chama cha mapinduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2015 azoba yitoza mu kiringo ciwe cha kabiri. Amashami mpuza makungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta, amashirahamwe n'amaradiyo yigenga. Azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe harimo Tundu Lissu aserukira umugambwe Chadema ukomeye mu itavuga rumwe na Perezida John Pombe Magufuli. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru aho nyine muri Tanzania. Mu gihe mu mpera z'iki cyumweru sizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa mu nkambi z'impunzi z'Abarundi za Nduta, Mtendeli na Nyarugusu ziri muri icyo gihugu, haravugwa ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Abatuye muri izo nkambi barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa kubagoboka. Umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin yaganiriye nabo.
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi, ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane, kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyanke niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha kwezi kumwe ameza abiri aho biraheze bacha bagarukana nyabushaze nivyo biharage iyo biduhinduriye hari igihe usanga bidahiye ugasanga nimbaranga ntibishye
rero wa munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano mbere dufise makuba kubera ariko araraba injya ntaze dufise n'iyi gihe nyene mu munsi mukuru ushikiye injya zaramaze guhera badenja zikenye nkuvuga yuko baduhinja zindwi zibiri ngo tuzije uko zininusi abana bagumara bo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracata umugabo nawe ntari busohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje inyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera abana usanga arabo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise
ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320 ni ukuvuga unjya zaragabanutse ko rwose kandi binasubiye turonka injya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufatiye nko muri Tanzania twebwe duhabwa injya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba injya zikeya twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubaritse natwe turonke injya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'injya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje injya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntabyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu akacabura icafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo cya ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza injya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira hamwe mbura icepfo cya ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryarabotse mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gutye aho n'abadahwa amaraso kubera ubwo bugari babariye ugaca bwonona mukishita wawe dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazita mbere ngo ni magadesi none magadesi hari imbuto yitwa magadesi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse bigomba bivuga kuko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri ubwo turashima cyane ko umunsi mukuru bayeho ariko mwebwe kujyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibihigo bitonze bizadutera izo ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane rwose kuko mu gihugu twarafungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanyuko utwushaka uwo munsi nitwo wajya ariko ino n'ubugari kwenda mbere nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati hingi no ushatsi no mu nkambi ntuvuga ati reka nkuranyiki kuko nta buryo kereke nico cyo gufungura nabi ubinga zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshye sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanize zinkica
ntikizuko kufungurwa zo twafungura mu Burundi isano ntaririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo bitameranje no kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwatari nk'ibyo bitango ni magedetsi hanyuma tudagara amavuta yo yabayeho n'umuceri ubwo si nuva mvuga mu ibyo abanyamakuru cyewe n'umuntu wo murimi ariko turavye ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura
hari gihe umuntu yirirwa ngaho umuryango wose ukabura ikintu ufungura hamwe tukiyumvira none dufata iki hamwe ntarose nk'akanya ngo ndabe nk'umuntu nk'umuha aje ngo ame akaraka ndamukorera naho nyene ngenda ninya kuko inyuma y'ipole baramfatirayo nkaca mvuga ati hinge ndeke hari gihe abana baca birigwa ubusa
ni kuri gice na baba bagerageze batubone nk'uko turi kiremwa muntu bafate babure baze baraduhindurira ni babo babaduhaye izenja z'ukwezi n'inusu bafate ifu baduhe igindwi zitatu bongera baduhindurire baduhe n'agaceri ho kindwi zitatu baturondera ikintu boza baraduhinduranirize kubera abana bacu baragowe mbese n'imiryango yacu iragowe amatati nayo mu ngo aguma ari ndasa
ndasaba kweri kubera ubwa mbere batuzaniye agaceri turashima mu nyuma ntibase kukagarukana aho gaceri barakwiriye kukagarukana bakaduheza duduharaga idusha n'amavuta akwiye hanyuma batugire neza cyane
barakoze bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na James Jove.